Nama gabo fite na miwanje Iso nini chimgaro Juzu yu mutima wanje Esenda hera he injinga Esenda kura he Imbaraga zokweje Inhebe yawe Namagambo fite na miwanje Iso nini chingaro Juzu yu mutima wanje Esenda hera he ninjinga Esenda kura he Imbaraga zokweje Inhebe yawe
Wawe wera